Jewe mfite umugore. Nje no umugore twagiranye ka conflict gatoya arambiye ngo umwana yamutwaye amezi 9 mu nda. Kuko nari muhari. Bambira ngo nje mureke. Nese ubwo people. Mu munsi birize. Yamutwaye amezi 9 mu nda. Njewe namutwaye imyaka 25 hehe indane mu manuzi mu ntoro.